bagenzi ba debrief ndabahaye mwiriwe nkaba nifuza yuko umwe wa muri benshi uno munsi turi kumwe n'umushitsi kuko turaza kuganira ibyerekeye inkino zo amumera ziyinga uwo nawe si wundi ni Dr Claude Majambere Claude na mahoro
amahoro cyane
uno munsi tuza kuganira cyane ibyerekeye ishiramo ry'urukino rw'umupira w'amaguru inkino zo amumera ziyinga ariko tuza gushimikira cyane ku rukino rumwe umugwa bumamuru ni wataguye rukino ihiganwa ry'uno mwaka ushizemo inguvu nyinshi cyane mbere yore warasize n'indi migwe ariko ntibiboroheye mu mpera z'ingizo kina na Kayanza United ubona bimeze gute
bumamuru ni umugwa watanguye neza ahanini nezitabaronse muri fazare bahejeje champion abasiga umugwa bakurikira hafi manota arenga 12 icabafashije baronse umumenyereza azineza ihiganwa rya Primus League afite experience komeye ale Olivier Niyunge ko mutombora ikindi cyabafashije mutombora yagize yakoze recruitment nziza cyane arokrita abakinyi binararibonye bafite experience donc bazi akazibagiye ko icarico kandi ni equipe yatanguye champion ifise objective ahakuru nivyo bintu bitatu byafashije bumamuru kumara fazare bahagaze neza cyane ko umaze kuba ufise umukinyi nka Shasil ukagira aba bakinyi nka Kanyanga ukagira umunyezamu ndi kuri yo patient ni bamwe nka Shasil na patient nabantu bafise ubunararibonye muri zino nkino muri rino higanwa rya Primus League ndetse ukongera ko na experience ya Shasil yo amahiganwa mu bindi bihugu burya umukinyi nkujya naha tabari wari karatsinda hari ikintu kinini afashe umugwi na cyane cyane muri gestion ya vestiaire kuko nkaba bana ba Peter Alfred baba bamwubaha abahanuye ikintu baravuga ati uyu ageze ku rwego mpunza makungu reka dukore ahubwo ribari niteka kwibona bari ko barakinana nawe mu kibuga bavuga bati natwe dukeneye kugera hahandi Shasir amaze kugera nibyo ahakuru rero byafashije bumamuru kumara fazare ihagaze neza kurundi ruhande Kayanza United yagize kibazo mu ntango za shampiyona ekipe yose bari bafite mu mwaka weze yarasambutse yose 90% y'abakinyi bari bagize umugwi bose baragiye bamwe baje muri Flambeau du Centre benshi bagiye muri Atletico New Oil y'imuyinga ekipe iciza kwiyubaka bushasha baca rero izindi ngorane bagize bakoze rokritema y'abakinyi kuvyukuri bataboneka ugwego rwabo canke atabwa bunararibonye bafise mu higanwa rya Primus League byabasavye rero kuza gusubira kunga umugwi bushasha kuko iyo baza kugumana igya ekipe barangije championa bafise mu mwaka uheze Kayanza United ubu ibihagaze mu bibanza byiza nikimenya amenya raba baba kinyari fise la majority yo bagiye ekipe iri mu kibanza cha kabiri ubu muri no mwanya niyo iri kiriruka ko bumamuru Atletico New Oil ko hari abakinyi barenga indwi bari muri 11 batangura muri Kayanza United bose bagiye muri Atletico New Oil nibyo rero byagoye umugwa wa Kayanza United ekipe gusambuka bakayubaka bushasha ikamenyera hamwe no kuzana abakinyi twovuga ata experience nini yihiganwa rya Primus League bafise donc atazi nabarubaka muri Primus League nico chatumye barangiza fazare bari mu bibanza bitatu vya nyuma iciza nuko iyi migwi y'abakayanza United na Bumamuru bose barabonye ingorane bafise ko Kayanza United yazanye abakinyi hafi ekipe yose nshasha muri fase rotu nubwo batashoboye kwemererwa bose kuko amategeko y'ivya transfer hari higitigira ntarengwa cy'abakinyi wongeza ko kugira ngo ranforce muri fase rotu ariko muri fase rotu baciye bakosora rya kosa baca bazana abakinyi rero bafise bwa bunararibonye muri Primus League bazi ico bagiye gukora aha twovuga America Dogo twovuga Patrice Evra yaravuye mu gihugu cy'u Rwanda aba bakinyi rero baje basanga umukinyi nka Elifaze nawe kandi muzi yaciye mu migwe nka Aigle Noir agaca muri Musongati baciye bubaka ikindi kintu bagira izindi nguvu ari navyo biriko birabashikana ku mwimbo bari kuno munsi mu nkino munani bamaze gukina batsinze zine banganya zibiri batakaza zibiri umva ko ni rezultat nziza Kayanza United iri mu migwi itatu ifise umwimbu mwiza mu nkino zo muri phase rotoro. Eh. Kurundi ruhande Bumamuru. Bumamuru nayo ikibazo yagize no vuga ugiye kuraba côté physique yarabagoye cyane muri Bumamuru. Kuko ukurikiranye inkino bakina muri fazare nagerageje gukora ubusesanguzi ndaraba nasanze Bumamuru n'ubusubiye mu kabirabura bibona neza inkino zose batsinze bazitsinda mu gice cya mbere cy'urukino kubera iki baba bagifise za nguvu zose mugabo ugiye kuraba mu gice cya kabiri cy'urukino ntano na hamwe nta match nimwe Bumamuru mu gice cya kabiri cy'urukino yigeze yerekana urukino gwiza baratsinda mu gice cya mbere kubera bwa bunararibonye bafise bakamenya kubungabunga victoire bigatuma urukino ruza kurangira bafise victoire uno munsi rero cyo novuga kiriko kiragora Bumamuru ni condition physique z'abakinyi zagabanutse bigaca bikurikirana nuko badafise umuntu no kwita mu préparateur physique muri équipe ya Bumamuru kugira ngo ashobore kuraba le condition physique le capacité physique z'abakinyi est-ce que babategure kuburyo baba capable yo gukina minota 90 batangwe phase rotoro basiga club ya mbere amanota hafi 12 mugabo buhasigaye mwa manota 3 vyerekana ko baratakaje icizere cyo gutwara igikombe kubice bigera kuri 80%.
Benone kurukino bazokina mu mpera zinga ubona yuko yaba Bumamuru yaba Kayanza bose urumva bose batigiza kurundi amanota Bumamuru rero nayo ibona ko asigaye atatu gusa wibaza yuko uwitwa yuko ufite ingorane cyane kurusha ubundi n'uyu
aha rero kuri uru rukino bizovana n'iki novuga objective ya club ihangiro rya club ni naha Bumamuru guhitamo no kuvuga iki uno munsi bari ku kibanza cya mbere muri Primus League baraza kuvuga bati mbega tugomba kwiruka kuri Primus League na Coupe de France icyarimwe iyo ni imwe muri factors ishobora kudetermine ngene Bumamuru izitwara mu rukino ruzobahuza n'umugwa Kayanza United ku munsi wa gatandatu hariya kuri Stade Gatwaro bashobora kuvuga bati turagiye dukine kugira ngo twitange dukoreshe ingufu zose dutsindure urukino kugira ngo twavance muri Coupe de France kuko murabona twasogerejwe muri Primus League cyangwa bakavuga bati uru rukino nta nguvu turutako twe turagenda tugumize concentration kuri Primus League kuko Bumamuru ifise calendrier surcharge bimirije matches zitatu zikomeye bazohura n'imigwi ikomeye
kandi bakinira hanze
kandi bakinira harimo barafite urukino rwa Vitaro muri no misi ya vuba bazohura n'umugwi wa Aigle Noire bakina na Flambeau du Centre bafite inkino zikomeye no kuvuga ha rero nibo bazodetermina bavuge bati hagati ya Primus League na Coupe de Président hariho kimwe tugomba kwirukako kuko nibaza ko kubwanje uko ndabibona jewe Bumamuru ni yafata amahitamo yo gukora yo gukurikira bino bikombe byo skwari bibiri
bizobagora
cyane bishobora no kurangira babuzemwe n'igikombe na kimwe ahanje mbonako bokoresha ingufu zishoboka zose bagafata bakagira intumbero bakavuga ati swat ni Primus League cyangwa ni Coupe de Président aho ni ku ruhande rwa Bumamuru ku ruhande rwa Kayanza United icizere cyagarutse inyuma y'umwimbo mwiza twovuga baronse muri phase rotoro yuko bazoguma mu cicaro cya mbere naho bitare
bitare kuboneka yuko bamanutse
ee baramanutse cyane ku buryo bihebura mugabo ubu imigwi itatu ibari inyuma ubu bari hafi ni Flambeau de l'Est bawusunze amanota atatu kuko Kayanza United ifite 25 Flambeau de l'Est ifite 22 umva harimo ekari y'amanota atatu giye kuraba n'inkino bimirije Kayanza United izoca yakira Aigle Noire inyuma ya Aigle Noire yakire umugwa wa Bujumbura City ni inkino zibiri zose zokinira muhira mu gihe Kayanza na Flambeau de l'Est izoca yakira ku rukino rukurikira rwa Primus League umugwa Top Junior nawo tuzi ko ukeneye byanka byakunda kuba mu migwine ya mbere muri Big Four baheje kwakira Top Junior bazoca baja kwa Musonga ati igitega nawo numugwe kandi uri kuragwanira iyi Big Four byumvikana ko Flambeau de l'Est nayo ifse match zitoroshe nubwo na Kayanza United ifse match itoroshe ya Kayanza United na Buja City uko turamaze kubona umumenyereza Gustave niyo nkuru kumutsinda ntivyoroshe naho buri muhira igihari rero ni Kayanza United ishobora kuva nayo iri mu nzira zibiri bavuga bati twebwe turabona ko dufse match zitoroshe Mbega turaza gushira ingufu muri Coupe du Président kugira ngo turabe natwe ko twokwiruka ku gikombe cya Coupe du Président cyanke turaza kuva mu iyo course ya Coupe du Président twikonsentre ku kuguma mu cicaro cya mbere muri Primus League kugira ngo turabe ko twoshiramo ikadi hagati yabo
n'umugwa Flambodores cyavyuvikana cyane yuko bazoshira ingufu kuri champion
eh
Primus League
je ni cyo bahanura
mu gice cya mbere
kubganje niko no bahanura ico no hanura Kayanza nuko boshira ingufu muri Primus League abafana bo bazobona urukino rukomeye uko biri kose kuko je niko ndabiraba ndavyimigwi yose ko yitunganije ni Bumamuru ishobora kubivuga ati dutaratarize hose
birumvikana
hanyuma Kayanza United kavuga iti dutaratarize hose ubukomeza bw'urukino rero buca mubaho nyene urumva ko iyi match muri rusangi yaba Bumamuru yaba Kayanza United nta numwe azoyinegrija gusa bishobora kuzobatera ingaruka mu nkino zikurikira za champion
bega iyi champion nyene ko umwanyiri kura tujana wibaza yuko nituvuge Bumamuru na Kayanza gusa wibaza yuko uravye calendrier ingene nzogenda irabandanya ningene iyo migwi yuyubatse nawo nyo kuba bikurikiranye wibaza ko ari uhe uzoronka izo nguvu zose ufite abakinyi benshi bo gukina kugira ushobore gutwara Primus League
jewe kubganje urumva turagira uko tubibona mugabo bitandukanye n'ivy'Imana ishira mu ngi mugabo kubganje ndabona neza ku gikombe kiri hagati cha Primus League kiri hagati ya y'umugwa Bumamuru na Atletico New Oil kuko urazisa n'iziri imbere ziri imbere ku manota
ariko sikure cyane
sikure cyane ariko uravye ikiranga miss cinkino basigaranye niho uheza ukabona ufise amahigwe ndetse ugiye no kuraba ku kiranga miss cinkino basigaranye umugwa wa Bumamuru burya nta mahigwe menshi ufise nka Atletico New Oil kuko Atletico New Oil iramaze gukina inkino zikomeye nyinshi barakuye mu rukino rwa Aigle Noire barakuye mu rukino rwa Bumamuru niyo migwi begeranye bariko barirukanga nako mugabo uravye Bumamuru iracasigaje matches zikomeye cyane irasigaje Aigle Noire irasigaje Flambeau de Centre irasigaje Vitaro muzi arabake babakomeye Bumamuru na Vitaro na kazi katoroshe cyane kuri Bumamuru kubyo mbere je ndabaha
yabatwaye mumenyereza
babatwaye mumenyereza urumva rero mugabo ndabona ko amahigwe ari hagati ya Bumamuru na Atletico New Oil
amaxida kunda kuba naya yo mu kibuga
ingorane zikunda kuba mu kibuga ku bakinyi nk'ubuhoho turiko turaja mu mpera ya championa abakinyi bakunda kugira ivyo bita ma bon muri rusangi imvune tuzita ma blessure muri rusangi nubwo abantu benshi uvuze blessure bumviga ikomere ariko ntako ntabwo ariko bimeze tuvuze blessure ni imvune muri rusangi ubu bakunda kugira ivyo twita ma déchirure canke elongation musculaire nibyo bakunda kugira
biba byavuye ku
biva ku buruhe biva ku buruhe kuko inkino ziba zimaze kuba nyinshi mu mubiri tukaba dufise rero ikibazo cyahani wacu aho usanga ama equipe menshi ataba préparateur physique bafise burya aba préparateur physique bategura abakinyi kuburyo baje ku rugero rw'ico no kwita intensité ya match kuburyo baza gukina match bateguwe bagahabwa ingufu zose zijanye n'urugero rwa match iyo rero abakinyi baje batateguwe neza badafise ingufu zijanye n'urugero rwa match biratuma bashobora kugira ibikondoka nk'ubu nta biharuro ndagira ariko ndazi neza ku bikondoka ni byinshi mu migwi kubera ko turiko turaja mu nkino za nyuma aha rero barakunda no kuvuga ko vya influencer muri Coupe du Président uze wumve uzobona mu makomantere benshi abakurikirana iby'inkino bavuga ko iyo inkino za Coupe du Président zijemo imigwi idafisa abakinyi benshi ikigira ingorane kubera iki hacazamo match zo mundwi hagati bigatuma bakora cyane nibaronka umwanya wa recuperation nibaronke n'umwanya wo gusubira kugira renforcement musculaire bica bituma rero baje gukina ama match afite intensity nini kuko tuba tugeze muri cyagi imigwi ishiramo ingufu kugira ngo irabe kwitwara igikombe yindi gashiramo ingufu irabe kwija muri big 4 yindi gashiramo ingufu ntikoroke bakinisha ingufu nyinshi nibaronka umwanya wa recuperation nibaronke n'umwanya wa preparation bica bituma rero umubiri uruha bagaca baguma bagira ibikondo ni byiza rero ko abaga aba president b'imigwi
borondera
abakinesiterapete ariko kandi n'abadokteri barakenewe cyane kuko nibo baheza bakagira icitwa orientation bakora anetroite relation nabo bakine ko ivy'umukine ashoboye mu bisanzwe n'abamedecine baba babiza
urakoze docteur naho ku munsi wa mbere mu kiganiro BNP Sport hanyuma murarahajyana murakoze.